Leta y'u Burundi yugaye urubibi hagati Burundi n'u Rwanda ku bantu baca hasi ibi rero mukibuka ko vyatewe nuko habaye ubugizi bwa nabi bw'umugwi w'iterabwoba wa Red Tabara akatari gake Red Tabara nayo bikaba vyaragaragaye kenshi kuko na leta yagiye bishikiriza mu matangazo yuko icicaro gikuru cabayitekeye umutwe kiri mu Rwanda
amafaranga mva makungu ahari arashobora gutunganya ivyo bikogwa by'igitoro ariko kugira ngo
nkeze cyane uyu mugwi wa Dinamo ku ntsinzi waronse mu rukino rwayo rwa mbere nkabandiko nifatanya n'abandi barundi benshi n'ubushikiranganje bugejwe inkino barababaje cyane n'ibyashikiye uyo mugwi ibihano bivugwa uno munsi
ni bibiri kimwe kijanye n'umuyaga nkuba n'ikindi kijanye n'amazi ku kibazo kijanye n'umuyaga nkuba twashaka kubamenyesha yuko
imbere ya byose tubanze gukengurukira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uno munsi turi bazima tunayisaba kuturongora mu gikorwa cha dukoranije cyo kwakira no kwishura ibibazo by'abene igihugu n'abamenyesha makuru tuboneyeho n'akanya ko kuramutsa abarundi bose bariko barakurikira ibiganiro ku nsamirizi zisamiranira mu gihugu cacu n'abadukurikira bari mu mahanga bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi mu nkundire kandi ndabashikirize indamutso ya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho aramutsa abarundi bose abipfuriza na Pasika nziza kugira amagara meza amahoro iterambere n'ukururanirwa muri byose na hose Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashima cyane ingene igihugu cyose gitekanye abene igihugu bari ku kivici iterambere agashimira abo bose bitanga ijoro n'umutaga kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare maze tubikamisha umwimbu utuma twiteza imbere tugateza imbere n'igihugu cyatwibarutse ikiganiro kibaye abarundi bari mu bikorwa by'irima ry'impeshi mbere abenshi bakaba bari mu ibagara kandi canka abandi mu ibadika ry'umuceri bivanye n'intara Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi arasaba abarimyi ko boraba igihe kibereye cyo gusohora imbuto kandi bakumviriza neza ibyo abahinga bababwira. Sebarundi asaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukurikiranira hagufi ibijyanye n'ifumbire ntihagire umuntu asubira gucegwa gutabira kandi yararisha umwavu. Asaba kandi abajejwe intwaro na cyane cyane abagoronome gukurikirana ku munsi ibikorwa by'abene igihugu barabe neza ku ifumbire ibashikira kandi bayironswa atakarenganyo kabayemo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu arakeza kandi abene igihugu ku mwimbu mwiza baronse mu irima ry'agatasi aho byibonekeza ko wagenze neza muri rusangi akabasaba ko babandanya basohora isuka kugira ngo n'irima ry'impeshi rize rigende neza. Uwo mwimbu mwiza wabonetse kuko abarimyi baronse imbuto zirobanuye umwavu w'ikizungu uwashikira ku gihe no kubona abarimyi barashize amatongo hamwe bigaca byorohereza n'abajejwe indimo gukurikirana vyose vyoroshe nkuko biri mu mugambi w'imbonakazoza aho Burundi twifuza ko abigihugu abari igihugu cigaba kikigaburira mu 2040 ukaba ari igihugu giteye imbere mu 2060 Nyenicubahiro ahimiriza abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu atanumwe yigize sindabibatswa bagwiza umwimbu maze umunwa wose uronke ico ufungura umufuko wose nawo uronke amafaranga aha ahamagarira indongozi kwerekana karorero keza mu bikorwa byabo vya misi yose se barundi arashimishwa kandi no kubona ko abarundi benshi bamaze gutahura uwo mugambi bakaba bicukiye bimwe biboneka ibikorwa by'iterambere umwe wese mu byasanzwe akora akabasaba kubikora bibuka no kubumbatira amahoro n'umutekano kuko ari kamwe gahara mu Rwanda nibacure. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba barundi kandi kugira isuku aho babaye ku mubiri no kuvyo bambara kuko bijana n'iterambere. Abasokuru barayamaze bati nta utegwa iteka atekeye mu vyatsi kuko ushaka iteka araritekerera. Se barundi asaba abavyeyi n'abarezi ku mashuri kugarukira indero y'ugwaruka kuko vyibonekeza ko indero iteri tituka umuntu yihweje indazindaro ku mashure canke mu mihana. Se barundi arakeburwa gwaruka mukuru saba kugira agatima mpanuzi gatuma rumenya gutandukanya icatsi n'ururo bamenye ko ari bwo Burundi bwejo kandi ko kazoza keza kari mu kugendera indero runtu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arasaba barundi kugwanya inyifato zitubohera mu bukene nk'ubunebwe, ugushaka kurya ibyo utabiriye akuya, ugusasira indava ikinyoma, ukurya canke ugutanga igiturire n'ibindi. Asaba barundi bose gukunda ibikorwa no kumenya gukoresha neza umwanya. Se barundi arasaba kandi abarundi kwirinda insaku n'ibihuha atakindi bibazanira atari kubaca ivutu no kubajuragiza. Asaba kudakwiragiza inkuru z'ibinyoma zica ku mbuga gukana bumenyi kuko abazandika kenshi baba bafise ibyo bashaka gushikako bitubaka igihugu. Mu gusozera se barundi arahumuriza barundi kwijanye n'ubukene bw'igitoro bumaze imisi bwibonekeza ko vuba aho bukera kigiye gutorega umuti. Leta mvyeyi leta nkozi nta kindi kirazishinga atari ukubona kw'abarundi bajya bakaryama batekaniwe bagakora imirimo yabo atantambamye. Mu gihe buca duhimbaza pasika ku bakristu ndangije nifuriza kandi abakristu bose pasika nziza, abayisilamu nabo Imana ibandanye bayi inkomezi zo kubandanya neza amafungo barimo. Imana ibahezagire.
Umumesha makuru wese yemerewe kubaza ibibazo bibiri bitarenga kandi agire ko atarinze gusigura byinshi kugira ngo nuza kwishura ikibazo atomokegwe neza. Twoshira kandi amatelefone yacu dufise muri bwa buhinga butuma umuntu aguhamagaye itavuze urwamo kugira ntigore abahinga bari kubakorera ngaha, reka mbere nabi kubatwumviriza baciye ku binyamakuru bitandukanye. Twokwinda kandi n'uruja n'uruza muri kino kibanza turimwo kuko biratuma hariho ubuhinga bwononekara. Abanyagihugu nabo bishike ngaha kiganiro kirabera, uza gusaba ijambo aze kubanza yidondore hama ace abaza ikibazo mu rufasoni, kandi twibutse ko ari ibibazo by'inyungu rusangi ntihagire umuntu azana ikibazo ciwe cimburano kuko ngaha nk'uko bamaika babisigura si kibanza ciburaniro. Ico kimwe rero n'abaza gukoresha umurongo wa telefone babaza ibibazo babanze bidondore hanyuma baca bagera ku ijambo bashikiriza ikibazo cabo mu rufasoni ntangere nk'uko ari vyama biranga kino kiyago. Reka ndagusubiza ijambo mugenza Claudine.
Urakoze. Kandi twabajijwe n'umwesha makuru Claudine. Ni bibiri, kimwe kijanye n'umuyaga nkuba n'ikindi kijanye n'amazi. Ku kibazo kijanye n'umuyaga nkuba twashaka kubamenyesha yuko umuyaga nkuba dufatiye ku biharuro twari dufise, twari dufise ibiharuro bishika ku megawatt ashika 107, ariko kubera izi ngomero za Rusumo na Kaburantu igira 16 ibiharuro bizo biriko biraduga iyi Rusumo izoduhereza amamegawatt ashika 27, hanyuma Kaburantu nayo iduhereza amamegawatt ashika 20. Ibi rero biradufasha cyane guko uyu muyaga nkuba umaze bariko barawinjizamo n'icyo gituma muri no minsi tubona hariho ugucikagurika kw'amatara. Rusumo yaratanguye kwinjiramwo, haragema akabazo gatoyi guko bacinjizamo hari imashini imwe yagize ikibazo, ariko ubu byatoye umuti tubaza yuko mu minsi izazubaho azubaho umwanya wo kugurura uru rugomero rimwe twita ko byiharije. kumuyaga nkuba wa kaburanko nawo nyene nawo nyene twaratangwe kwinjiza mu vyuma pibaza yuko iyi miyaga nkuba ibiri izofasha kugira ngo ikibazo camata bishore gutora umuti ariko hariho n'izindi ngomero za jiji mureme nazo nyene turiko turakorera ko kugira ngo mu minsi irimbere nazo nyizinjiyemwo ikibazo camatara kizoheze gitore ama umuti burundu
guhuza iyo mihora ibikorwa mwibaza ko bizorangira ryari kugira ngo abantu bihutse baronke muyaga nko
ibikorwa novuga ko byarangiye guko ubu navuze ko turi mu ntumbero yo gupima umucwanu uri kurinjizwa mu matsinga yacu mu gihugu cy'u Burundi ni nacyo gituma tugira tuti twaratangiye gupima bimara mu bisanzwe amezi atatu kuri rusuma tumaze kugira amezi abiyasigaye ukwezi kumwe tubaza yuko mu kwezi kwa gatano uko kuri imbere ariyo bazokugurura uyu mucanwa vyi handi abakorana bakorana kugira ngo bagire umugi wa kugurura mugabe urumo mucano twamaze kuronka hamwe n'umucano wa kaburanto nawe nyine turiho turawupima tuwinjizamwo twibaza yuko nyuma ya mezi atatu bizoba byaze gupima hanyuma turamenyesha kandi yuko igihe turiko turapima tugerageza kuraba yuko hatabaho ingaruka mbi kuba ariko barakoresha umuyaga nkuba kugira ngo ntihagire ivyononekara nico gituma usanga ariho imyanya imwimwe dukura mu mucanwa kugira ngo ntihagire ingaruka mbi ziba ku bene gihugu
umuyobozi w'ishirahamwe Regidezo yari yamenyesheje abene gihugu ko mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu ibikorwa bizoba byarangiye mwasanze bidakunda
oya byarakunze guko navuze yuko twatangiye gupima umucanwa ibikorwa by'ubuhinga byaraheze asigaye yuko umucanwa winjiramo gusa ivyo rero nta novuga nti nta kindi gisigaye ibi byo gupima bimaze guhera umucanwa tuba tubufise wose ahubwo duhamagarira abafite amahinguro n'ibindi bakora by'ubuhinga ko bokwitunganya kugira ngo ejo canke hirya y'ejo baje mu mugambi guteza imbere igihugu
kijanye n'amazi
nduze ku kibazo kijanye n'amazi mwavuze cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura turazi yuko hari ikibazo cy'amazi ariko mu bushikiranganye ntitwicaye turiko turakora ni nacyo gituma hari hashikirijwe yuko hariho amasoko amwamwe ari mu mitumbi hana mu gisagara cha Bujumbura makomini ya Matyazo Isare Mubimbi na Mutambu turiko turatunganya nomenyesha yuko ibikoresho bijeje kuzokora uwo mugende byamaze gushika haracyasigaye dukoresha dukeyi natwo nyine turi hafi gushika nibaza ko asigaye umwanya muto kugira ngo dushike kugira ngo dutangure gukora ibyo bikogwa kuri programme dufise ibikogwa bitezwe kumara ukwezi kumwe kugira ngo amazi yabe yamaze guca mu gisagara cha Bujumbura tukwizeza rero abanyagisagara cha Bujumbura yuko ikibazo cy'amazi nubwo hariho imiringoti ishaje cyane cyane ko ari miringoti yagiye ku bukoroni twizeza neza yuko hagiye kongiye kwa ayo mazi bizokunda yuko ikibazo cy'amazi kiri mu gisagara cha Bujumbura gitora umuti eka mbere hariho n'ayandi mazi yatanganyika tugomba guhingura mu gice cya Nyabugete kugira ngo dushireho ibyo no kwita izindi ngomero cyangwa ibindi bibanza bishobora kuduza amazi yatanganyika nayo nyine no kugira ngo dusahirize kugira ngo ikibazo cy'amazi mu gisagara cha Bujumbura gitora umuti
mu bushikiranganje bwo gucigikirana mu gisata cy'amagara y'abantu bati imiti irahari none bigenda gute kugira abantu wanyi bibishyira hamwe imiti wahere ntibaronswe iyo miti habuzike
murakoze kuri ico kibazo mvugira ubushikiranganje bwo gucigikirana imibano agateka kazi na monitora merida kumira nkuko mugenzanja bivuze mu gihugu imiti abanywanyi ba mitiwere bakenera iraboneka yitabonetse biva cyane cyane ku nzira izanana kugira ngo ishike mu gihugu muri mitiwere turagira urutonde rw'imiti ifatwa mu mugongo na mitiwere ugo rutonde tumaze kugwemeza tugaca twereka kamebu imiti tuzokenera mu kiringo kanaka kamebu nayo igaheza ikarondera abafise iyo miti twasabye muri ico gihe rero turiko turasaba imiti birashoboka yuko umuti uyu canke uyundi utaboneka mugabo bidasigura ngo uba wabuze gose nako kanya bifata kugira ngo umuti aruva hanze uze ushikire kamebu hanyuma kamibu nayo iheze iwushikirize mituweli.
Ikibazo saho kiri bavuga bati imiti usanga iriho mu gacu bakubwira bati ahubwo ongera kamafaranga.
Nagomba ahubwo konfisi jambo mbwire abanywanyi bose ba mituweli bariko baratwumviriza bijya byo kongera amafaranga ku muti ku giciro gisanzwe caremewe na mituweli na makosa. Abantu bose dukorana mu bijanye n'ibi by'imiti turagiranira amasezerano tukabereka igiciro cy'umuti hanyuma bakemera bati uyu muti by'ukuri ndashobora kubutanga kuri iki giciro. Bijya rero byo kongera ko amafaranga uwo byoshikira wese turamusabye ahubwo yuko yutwakura akatubwira iyo farmasi ibikoze kuko turafise amasezerano tuba twaragiraniye ingingo zigaca zifatwa n'ingoka.
Hariho igikorwa cyo gushyira ku rugero rumwe imiti gihora gikorwa imiti mbega icyo gikorwa ubu carakozwe ibiciro by'imiti ubu muri farmasi ya mituweli umuntu yogendamo yosanga bihari byose bimanitse kugira ngo ntibaze baribwe.
Nk'uko nabivuze ibiciro birahari turavugana nabo biraba bose baba badandaza imiti bwa bushikiranganje bw'amagara y'abantu uwoza muri mituweli yobona igiciro cy'umuti. Ejo rero hakagira ubugira makenga araduhamagara atubaze ati uyu muti ko mbona umenga baranzimbye ndabigenze gute tuzoheza duce tumufasha ingingo zifatwe bataribwa. Murakoze
Sarai Group hamwe n'ihinguriro Sosumo bari mu mugambi wo kwiyunga kugira ngo ibikorwa bijanye no kurima ibikaju hamwe no guhingura isukari bibandanye bigwira kandi isukari ya Sosumo ishobore kuba nyinshi turonke iyo abene gihugu bakenera twongere turonke niyo dushora hanze kuko urabye indimiro ishira hamwe ihinguriro Sosumo risanzwe riri mako hamwe n'umugambi wo kwagura izo ndimiro urerekana neza yuko dushobora kuronka ibikaju bikwiye
ariko tutarinze kurondogora ikibazo kiratomoye ivyo gukorana n'ishira hamwe Sarai Group ryo mu Buganda bigeze
kuva batanguye mu mpera z'umwaka uheze barabandanya ibikorwa ariko twomenyesha yuko kwigenekerezo rya 18 y'ukwezi kwa kane ariho ibikorwa hagati y'ayo mashira hamwe abiri bizotangura.
Murakoze ariko mu rudandazwa rw'isukari haribonekeza agahaze aho usanga abajeje intwaro aribo bariko baratangiye isukari hari n'abaca baje kuyidandaza ku kiyiko bimwe twita ku kiyiko mu bushikiranganje muri ko mukora iki kugira ngo isukari ibonetse ironke abayigenewe.
Mu ntumbero yafashwe yo kudandaza isukari nuko abajejwe intwaro babura matari hamwe n'abajejwe intwaro baje hamwe kugira ngo barabe isukari ikenewe hanyuma baje gusaba iyo sukari muri Sosumo. Ishyirahamwe ihinguriro Sosumo rero riratanga isukari bivanye ni no kantite abajeje intwaro baba basavye ku ntara. Igisigaye ni ugukurikirana koko kw'ababa barose iyo sukari mu badandaza bayidandaza ku rugero bisabwa ko kandi bakayidandaza no ku giciro cyashinzwe na leta. Aha icyo tumaze iminsi tubona nuko hariho abadandaza bamwe basaba impusha kubasha kuza kuzana isukari ivuye hanze mugabo ugasanga ahubwo babitse isukari bahawe n'ihinguriro Sosumo bigatuma rero baca bashaka kuyidandaza ku giciro kitashinzwe na leta bitwaje ko ngo baba bayikuye hanze. Aha twashaka gusaba yuko abajejwe intwaro n'umutekano bohashira ingufu cyane kugira ngo by'ukuri isukari iba ibonetse tuyisabikanye ku rugero rubereye kandi itangwe ku giciro cyashinzwe na leta.
Urakoze tugaruka hano imbere umuvugizi. Urakoze shimire umenyesha makuru Francine ambajije kino kibazo yabajije nimba iyo shirahamwe riheruswe gushigwaho rizozana umuti urama novuga nti ego cyane iyo shirahamwe ritanga icyizere yuko umuti urama w'igitoro ugiye kuboneka kandi vuba ati kubera iki akabijya ko barakahe iyo shirahamwe rizoba rijejwe ku munsi gukurikiranira hagufi ibikorwa byose bijanye no kurangura igitoro no gushikana hano ku butaka bw'u Burundi izokurikirana itegure irabe aho ico gitoro corangurwa ikurikirana ingene coshika mu Burundi ikurikirana mbere n'ingene gitangwa mu bene gihugu ku mastasiyo atandukanye rero izogiheza igire kandi n'ivyigwa bibaye ngombwa kugira ngo dushobore kuraba ntihagire intambamye nimwe itwita mu nzira iyo rero ibizo bijejwe bizoza nk'umuti kuko mwagiye murabona yuko intambamye nyinshi zava mu gucegwa canke ibibazo bibonetse aho amashirahamwe yarasanzwe azana igitoro yagira ku kivuto iTanzania rero kubona hariho urwego ruzoba rujeje kubikurikirana ku munsi biratanga icyizere yuko intambamizi ahora zitambika mu nzira ubu umuntu azoba yashoboye kuzibona kare akazitorera umuti kare zitaragira ingaruka mbi yanabajije kandi ati mbe none amashirahamwe yahora nayo nyine ari muri ico gisata azucafutwa ntazosubira gukora bizogenda gute oya turaremesheje ayo mashirahamwe yose abagwiza atunga bakorera muri ico gisata yuko atagiye gufutwa kuko itegeko rigenga iryo shirahamwe rirarekura yuko bashiramwo imitahe ahubwo bazokora mugabo ku burongozi bw'iryo shirahamwe ibikurikiranira hagufi yanabajije kandi ikibazo cerekeye amafaranga mva makungu nayo nyine ahora atera intambamyi kugira ngo igitoro kiboneke ati none iyo shirahamwe ryoryo rizofasha iki kuri ico kibazo iryo shirahamwe naryo nyene rizoza riremurura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu kuko mwagiye muravyumva kandi byagiye biribonekeza yuko amwe mu mashirahamwe amwamwe yahabwa uburyo mwamva makungu amafaranga mva makungu kugira ngo arangure ico gitaro ubwo buryo kenshi na kenshi bwose ntibwakora ico gikorwa iryo shirahamwe rero nkuko navuze yuko rigiye gukurikirana ibikorwa byose biri muri ico gisata cyo kuzana igitoro no gutanga igitoro rizokurikirana kuva ubwo buryo ayo mafaranga mva makungu atanzwe kandi uburaro bikurikirane yuko ubwo buryo bukora ico gagenewe bizosaba rero bizotuma rero uburyo bwahora buca ku ruhande bugakora ibindi ugasanga nta buryo bukwiye bwabonetse buzana igitoro kandi buba bwatanzwe canke bakabushikana bacerewe kuko buba bwatanzwe buba bwabanje gukoreshwa mu bindi ico kibazo gikemuka ikindi no kongera ko nuko twogaruka kandi no kumuti urama muri rusangi ku mafaranga mva makungu akoreshwa mu gihugu no mu bisata byose bitandukanye aho bimwe mu byo abene igihugu bakenera ari byo Burundi burahura canke burangura hanze y'igihugu umuti urama nyine icubahiro mu gihugu cy'u Burundi yama yarivumereye uri mu bikorwa by'amaboko yacu kugira ngo turonke amafaranga mva makungu sayakorwa mu Burundi nuko tugwiza ibikorwa tukagwiza umwimbu dutunganya uwo mwimbu ingene uhingurwa ingene ubikwa kandi turabe n'ingene tushora hanze gucyo amafaranga mva makungu nayo yinjire ku bwinshi amafaranga mva makungu ahari arashobora gutunganya ibyo bikorwa by'igitoro ariko kugira ngo tubeho turoraniwe neza birasaba yuko umwene gihugu wese aterera muri ico gikorwa cyo kugwiza umwimbu amahinguriro nayo nyene akumva kamo ko gufata mu mugongo ibikorwa byabe n'igihugu mu guhingura neza umwimbu kuwutunganya neza no kuwushora kugira ngo Uburundi bushobore kuronka ayo mafaranga mvamakungu
muvuga iki wanye n'icubahiro mukuru w'igihugu ariko umuvuze kugwiza umwimbu no gushora hanze aya mahera y'agaciro turabona ko ataboneka mu gihe tudashora hanze ariko nta matara kugira abantu biyungunganye ibitoro biracagoye kugira abantu biyunguruze mbega imbono kazoza y'igihugu murabona ishoboka mu gihe mu bisata nka byose umenga hari ubukene.
Murakoze cyane kuri kino kibazo mumbajije mere kuri ico mperejeko. Muti imbona kazoza murabona ishoboka. Ego cyane. Ego cyane yashoboka kuko byaragaragaye yuko abene igihugu ku Burundi muri rusangi twamaze umwanya munini turi mu bikogwa no vuga nti bitavyara umwimbu ibyo twokwita mu gifaransa le secteur tertiaire. Ariko uno munsi urabona yuko umuzirikanyi w'abene igihugu wamaze gukanura unya bene igihugu bari ko barakurikira kamukanye n'ico bari mu kuri gucu Burundi bwo gushira ingufu cane cane mu bisata bigwiza umwimbu. Ibyo rero ni bisata c'uburimi nko musanzwe mubizi ubutare nibindi. Mwabaje muti rero timbe none ko tubona ibibazo ari byinshi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingufu. Nico gituma leta muviri kwirakora ikorera rimwe mwumvise kuvyerekeye umuyaga nkuba umuvugizi yaserukiye ubwo bushikiranganje ahejeje guca ku mayange ku migambi mikuru mikuru ikwirakogwa ni myinshi kuvyerekeye amatara naho nyene yabicijije ko rero tugenda dutera imbere ku ntambwe kandi ivyo bisata vyose biriko birakogwa. Icizere dufise uno munsi nuko uno munsi bitanguye kugaragara yuko umwimbu utanguye kuba umusesekara ari naco gituma uno munsi leta dufatiye akarero ku mwimbu w'ibigori yafashe ya mbere kugira ishigikira bene gihugu yakira uwo mwimbu ubikwe neza nitwabandanye ku mwimbu wiyongera tuzoca dutera n'intambwe yuko umwimbu uvuye mu Burundi nawo nyene tushora. Turabona rero yuko ivyizigiro biriho biraboneka biragaragara igikuru nishaka ishaka twabonye ko abene gihugu bayifise umwete wo gukora rero ntaco tuma na kimwe tudashikiriye mbona kazoza ahubwo ivyizigiro binini nuko tuzoyishikira imbere y'ikiringo twihaye.
Murakoze cyane umenyesha makuru yabajije ati kuva hugawe imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda biravugwa yuko mu muryango w'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko hoba hariko haraba ibiganiro byo kugira ngo bafashe ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yotuma imbibe zisubira zikugurugwa. Ubwa mbere abantu n'ukumenya mbega uhugawe iki kubera iki leta y'u Burundi yugaye urubibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku bantu baca hasi bagendera ku isi udashyizemo abaza n'indege kugira ngo vyorohe kugenzura uruja n'uruza rw'abantu banyuragiranwa bava mu Burundi bava mu Rwanda binjira mu Burundi cyangwa mu Burundi bajya mu Rwanda bashobore kumenya neza mbega n'ibandi bariko baraza. Ibi rero mukibuka ko vyatewe nuko ibi habaye ubugizi bwa nabi bw'umugwi w'iterabwoba wa Red Tabara akatari gake hanyuma uruja n'uruza rw'abantu bigatuma rimwe na rimwe utamenya mbega baba ariko baraza n'abagizi ba nabi canke sibo hanyuma Red Tabara nayo bikaba byaragaragaye kenshi kuko na leta yagiye bishikiriza mu matangazo yuko icyicaro gikuru cy'abayitekera umutwe kiri mu Rwanda. Ibi rero birasaba yuko haba ubwitonzi bukomeye kugira ngo Urundi bushobore gukingira abarundi ibyo bitero by'imigwi y'iterabwoba. Hoba ariko haraba ibiganiro? Oya, nta biganiro. Ariko nkuko mubizi urongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko uno munsi muvyajejwe cyange muvyafise nk'ikivi harimo gushobora kuganiriza kumviriza abarimo abarongoye ibi bihugu bihurikiye muri uwo muryango. Icyo rero iyo kibaye si ukuvuga ngo ababiganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda ariko haraba guhanahana ibyiyumviro guhanahana kuko uyu mukuru w'uyu muryango wa Afurika y'ubuseruko muvyajeje harimo ko akarere gatekana umuryango utekana kandi migenderanire ikaba myiza hagati y'ibihugu. Rero ariko arumviriza abarongoye u Rwanda arumviriza abarongoye u Burundi arumviriza n'abandi barongoye ibihugu biri muri uyu muryango nubu nyene naho yokumviriza Burundi akabaza ati mbega kubera iki muga imbibe Burundi cyatume bugara imbibe busubiramo vya bindi nyene bwasavye Rwanda ko rutanga bari abantu bahagarariye uwo mugwitera bwoba ko baza mu Burundi kugira ngo bacige urubanza rero nubu naho yoba ari umukuru w'igihugu umukuru w'umujyango wa Afrika y'ubuseruko ariko arabumviriza ibyo Burundi bwamye bushikiriza kuva kera kugira ngo imigenderanire yewe gutosekara nibyo bushikiriza ntacho byokonona ejo canke hijya yejo bikubisagashi bakavuga bati abo badusaba turabatanze bagende bacirige urubanza nibaza ko atana kimwe byokonona mu migenderanire hanyuma mugabo abantu bakamenya yuko umubano ni kintu cyo guhoza ko umubano ni kintu cyo guhoza ko iyo abantu bariko baraba abantu babana baguma baganira kandi ejo chanke ejo ushaka gusanga bagize bati bo rero twanyuzwe turarungitse babani mwadusaba ni mubakira urubanza hanyuma bamaze kubakira urubanza ugasanga amahoro arasasagaye murakoze
murakoze muri kano
kandi nkundire nkeze cyane umugwi wa Dinamo kuntsinzi waronse mu rukino rwayo rwa mbere nkaba ndiko nifatanya n'abandi barundi benshi harimo ndetse n'inzego nkuru z'igihugu bo baronse akaryo nabo nyene bo gukeza uyo mugwi kuri yo ntsinzi no kunyifato nziza cyane yabaranze muri rya competition nivyo inyuma y'ibyashikiye uyo mugwi wa Dinamo harabayeho akababaro akabaro kadasanzwe ku bakunzi bose ba basketball ndetse n'abarundi muri rusange n'ubushikiranganje bujejwe inkino barababaje cyane n'ibyashikiye uyo mugwi ari naco gituma bwahaguye bushiraho umugwi w'abahinga kugira ngo usuzume mu idonido ico kibazo uyo mugwi w'abahinga wararangije igikorwa cyawo ejo hashize icegeranyo kuri uno munsi turizera neza kuyaba gishikirizwa aba batumye ico gikorwa ibiri muri ico cegeranyo rero bizokwihweza ndetse bifashe no mu gufata ingingo ibereye harimo no guhimiriza inzego zibijejwe kugira ngo bashobore kugira ico bakoze uyo mugwi wa Dinamo utunganirizwe binashoboka usubizwe uburenganzira bwawo kubijyanye n'inkurikizi numeca neza yuko abariko batwumviriza uko umugwi Dinamo wakuwe muri iryo higanwa kubera utashimye gushira mu ngiro ibyo bari wategetswe bijanye n'umwambaro bashitseyo baraguye mu gahundwe cyane mu gihe bashikirizwa umwambaro uriko inzandiko zihayagiza ikindi gihugu babona yuko bitaba byiza ko bozambara nayo yabaye inyanduruko rero yuko bayifatira ibihano ko turiko tuvuga ku bijyanye na Dinamo reka muri uno mwanya kandi ndabakeze kuri iyo nyifato nziza inyifato yerekana neza yuko umugwi wa Dinamo n'abakinyi bawo bazirikana neza icyaricyo igihugu ndetse bakabagize ingendo igaragaza urukundo bafitiye igihugu cyabibarutse muri zo nkurikizi rero harimo ibihano bitegekanijwe mu mategeko agenga rijya higanwa ivyo bihano navyo ikaba bifatiye kuri iyo nyifato nyene y'ubuhizi bagize iyo nyifato yabaranze muri iyo murugurukino nico gituma rero mu bushikaranganje bujejwe inkino buticaye bwaciye bushiraho uwo mugwi uyo mugwi rero uzo muri byo bashikirije bizofasha neza kugira ngo habe ingingo zofatwa zotuma uno mugwi usubizwa mu burenganzira bwawo canke ugasubizwa mu mahiganwa bivanye nuko ibikorwa canke ibiganiro bizobandanya hagati y'uyo mugwi n'abasanzwe batunganya ibikorwa nkabijya uko nuko byagenze kandi turizera neza yuko iyo ngendo izodushikana ku ngingo canke ku ngingo zotuma uyo mugwi ubandanya amahiganwa menya neza ibihano bivugwa uno musi nibirashikirizwa mu nzira itegekanywa neza ndetse bijya bihumbi 50 by'amadolari byashikirijwe bukwi na bukwi inyuma y'urukino rwa mbere ibindi nibyo abantu bibwira bibaza bishimikije amasezerano yagenga ijya higanwa murakoze
murakoze ngira abamenyesha makuru bazoronka kajyo keza ko gushikirizwa ibyavuye muri uwo mu gikorwa cyo mugo
ibyavuye mu gikorwa cy'urya mugwi byarashikirijwe ababijejwe nizera neza yuko nibamara kubica hirya no hino bazoronka kajyo ubwabwo kugira ico baseruye abantu babimenye murakoze
ne nivyo haba intumbero yo kwimura bajya abantu bari bahanzwe ni n'imyuzure yo mu gatumba hanyuma hariho abari bamaze gushigwa mu no vuga mu nko mu makambi ahantu bari barindiriye kugira ngo baronswe uburyo murazi abashizwe kuri Sober abandi bashizwe ahantu kugira ngo barindiriyeho baronswe uburyo bwo gushobora gupanga canke kwipangira ahandi kugira ngo babanze bazibukire bave muri ako kaga ka kumuzure ikibazo gusa cabaye nya handi nyene nabe n'igihugu harabusanga umenga ntibavyitwaramo neza harimo abahejeje guhabwa ubwo buryo kugira ngo baje gupanga ahatari umuzure bacha babukoresha ibindi bacha bisubirira kwibera muri wa muzure urero harimo n'igikorwa cyo kubandanya bahimiriza kuko amafaranga baba babahaye ngo bagerageze biyungunganye baronderaho bapanga handi bataba muri uwo muzure bace bayakoresha ngo bacha bisubirira hariya urumva bica biguma bigaruka ko bagwa mu kaga bakaguma batabaza bati twebwe n'ubu nyene turageramiwe abo rero bari baronkeje ubwo buryo ariko ikibazo hariho nabandi bari bahavuye bava mu ayo masite bakiyitirira nabo nyine ko ari impunzi zihunze uwo muzure ariko basanga harimo n'uburiganya bw'abantu bashaka kurondera izo noti kandi mu byukuri atari abatewe n'umwuzure hari intumbero ya leta ikomeye nuko iki cyo guhangana nihindagurika ry'ibihe canke n'imyuzurira ari politike ndende irengeye mbere ikagarukira mu gihugu gusa ibandanya ku mugabane mu karere no ku isi ibintu byuko abantu babandanya barondera no kubaka ugasanga bariko nabarondera no kubaka n'ahantu ataraho kubaka ni yini ngorane mugabo bisaba kumbure inyigisho abantu babandanya bahabwa mu gutunganya ibisagara hariho intumbero ya leta yuko ubu hazoshigwa imbere kubaka ahantu ataraho atari ngaho mu biyaya mu bidengeri mugabo muramaze kubona ko hari n'abantu baniganira amaparcele ku nkengera z'uruzi ejo uruzi rukabivuna mugabo ugiye kubivuga ugiye kubabuza ati yamara abantu muri ko muri ubaka ni mukaga ugasanga bariko baratera induru rero harakeneye nivyo ko abantu baronderaho ububaka barondera uburaro mugabo tuze turondera naho twubaka aho tuba mugabo araho kuba nyene atari mu bidengeri by'amazi atari gutera Tanganyika ngo muyisange murengane za metero zigenewe cyangwa uruzi ngo turengane imetero zigenewe aho abantu bashobora kuba harimo rero ikigwa gikomeye abantu bagiye gutoramo mugabo kuri aba bari batewe n'umuzure wo mu gatumba bari barongeje ubwo buryo kandi bamwe barashoboye kugenda gupanga ahandi bava muri uwo muzure mugabo babandi batabarigwa nibo babandanije basubirayo.